Ochere yan ponyan kupon asumdwe nkan Reverend Abronomah enemy din ye besu Awurade asem kakra message so do asum ebeben me ewiase ye wo Kristo soma ye som ene nyame soma ye de ahu abata no honhon konkron ana ye fa pim kese se wo honhon konkron ana otimi wie peye e wo Awurade mu onipa bi oni Awurade nam ahonhon konkron enka ho no eye brebuo kwa with that Holy Spirit untumi emben Awurade enka so ye Awurade dia Kukuna a man Boshe na Kristo shen a weeper yaw and so and quandim. Onipa oye and quandiaba, whom Kukuna Chelasampo and quandiaba. Kristo yesu catches a shian for the same baby, I make on moon nimmo. Namu to me sumaho. Never made the dear children mother from Mako. Now send me real corner, Messrs. Janum, whom Kukron, Nasa, whom Kukron, Pamosua, Mubina Mordain, Nambe, my dance for. And the Holy Spirit, and what the Amaya say, a man a dance for. And the Holy Spirit, and it's one. Any dear dance, yes, and pa, we radin idea. And it's a one concurrent to one, and my wife, Jenny, who named dear be and dad out, so you radin idea. Yanche, your castle be your nipa, and as your castle be your senior. If your senior will be a only Christ to one, a radin don your day, any so. Name will be a radin door, I want a so, and you will be a old Christ to one, a radin one about it anymore. It is all kind of address, someone, Bible Cassabi Bribe Fanima Pimo, a send home concurrent at Yana ye radima, Sabbible Cassi radima, any nipa ma. E rade ma ejina homa wana e babra watinene na honho konkon ti omu ana eni pamma nso ejina homa ewiase wana de honam ane nante na honho konkon enka ho etu de enhwe aken kan sembi a ewo Genesis Moses mu medin kan etinsia ne chichemu e baako etifia so se enipa ene bone na enipa free ase redo so asase so na wo wo emamma ema wono nyankopon ma ehunu nipa mama se won ho yefe na ware ware won mu biara a ope na Awurade ka se me honhom ero ntina onipa mu enkosi da efri se wo ye honam entine na ebeye emfi oha edue no wo se honhom ro ntina onipa mu enkosi da fri se enipa ye honam tio enne money sase se koso no wo se nyankopon ma hu enipa ma se wo ho ye fe no mo ware ware ma no di wo mo pe we ko onipa ma jina ma wiasefo a enni ma urade eti ware o mo ware ware di wo mo pe no mini se nyankopon ma na nyame ne eda wo no so no o mo firi nyankopon ho ekobo adwaman o mo di wiasefo achi ekobo wiase bra enu nti ama nyankopon do no amba bio enti urade eye ne ya eti o kasade no me to se me honhun pa ere ntina nipa mu nkosi da biem because nyankopon ma na ya tena ne fo no ye firi nyame achi ekobo wiasefo no ne wiasefo ne kobo ewiase abrabo eba ni se enti or see the home party every time you move in Kosida. Copim said, yes, to Christo, a woo ye, no sorry, I'm not command this year and send a while you be self in the moon, concordia, my yen, send a moon concord and auntie. Without Christ Jesus, what do you receive you home? And just you have for any of the come for now, concord is sending you on soa, neco. Nay, nyina na nyi stable be fibra Yesu Kristo be wu yo sorry ye de ho kokuru de etie mu da 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 be ebra na Kristo nye me wu ye na suafo Samson nom Elijah Elisha edikafo na hu mo be de Habakuk nom Isaiah Jeremiah ona aka ene edikafo adifo ne ona de kan ba ya trefo no na ho kokuru ne sane si won so a neko edi sa wo kan akanifo ngoma eti dunum na bible si na ho kokuru si Samson so no kunkun Kristofo nipa be nipa bɛ 1000 apem no kunkum wie na honhom ne firi kɔe etebre ona nti koduru baabi wɔ sɛ wrade honhom ne si nsoma me yɛde me yeye o afɛ de kɔ ensukɔm deme na bible sɛ bɛ ɔda hɔ na ɛbotan ne mutue ensuo na bai ɛma Samson ɛnom yi bɛ yɛnhwa de according to Acts chapter 2 verses number 1 downwards etifia soma sɛ honhom kunkum firi egu na Pentecost dare tɔe na wo ne na sia faapo na empofiri mu ahum kesi bɛte sɛ frama no yɛ den a erobɔ firi ɔsoro bae na tɛkyerɛma yɛ paipa mu ayɛ sɛ ogya yi kyerɛ wɔn na ebesisi wɔ natifi miako miako na wɔn kukuru yɛ wɔn nyinaa mama na ofiase akasa akasa foforɔ sɛdeɛ honhom no ma wɔn sɛ wɔn ka enti asuafoɔ ne asomafo no berɛ so no adikanfoɔ ne apam dadaa ne mu no na honhom ne ba na ɛsan kɔ bɛfiri berɛ yesu kristo bɛwu yɛ ɔkɔɔyɛ no wɔn kukuru ne ba ɛbɛtena yɛn so daa daa enti ɛne yɛn ɛne teɛ enti Acts chapter 2 ɛberɛ yesu hyɛ yɛn bɔ sɛ ɔrekɔ no obɛkyerɛ agya ne wɔn kukuru ama no aba no Acts 2 no yɛ ɛdi adanse yɛ sɛ wɔn kukuru no asase a ɛba asase so ɛbɛhyɛ yɛn dene ɛbɛhyɛ yɛn ma enti sɛ wonni honhom kronkron a na ɛsɛ wɔto sini sɛ wonni honhom kronkron a na ɛsɛ wɔayera ana wɔn a yɛtumi nya honhom kronkron so ɛnyɛ wiasefoɔ ɔde bɔyɛfoɔ ntumi nya honhom kronkron wɔn a ɛyɛ mmaratodeɛ ne mmomuyɔdeɛ wɔn a ɔbɔ mu brɛ sɛdeɛ wɔn ankasa pɛ ɛde akɔnɔbɔne adwamammɔ nyinsɛn eguo ɛbɔ brako
krono ni tan wo tan aka yo ne de keka ho sanu yo ma no e ma wo kokuru ni timi metena mu eti wo kokuru firi wo nchen kom wo de enhwe aken kansem enfiri yohana sempa eti ye du nan ni chiche mu e ye du num John chapter 14 verses number 15 eti first was say honhon konkuru ho bohye se modomia muni masede so na me de mebi se agya no na wa ma mu otigina fo foforo na ono ene na ono mu aba betena da no kra honhom a ewiase entumi enye no efri se ehunu no nanso enimu no na mode munim no efri se otemu nchen na one mu anetie tiasem ne yo ho konkronet ye nchen na ne ye netie eno ne do kra honhom no ose ewiase enim no na ewiase nso entumi enye no ye kase ewiase a ewiasefo ye kase ewiase a ewiase gina ma wona ye bone wona e ko enfosede ne mumu yode ne mratode ye ho ose mu ntumi nye sa honhom konkron enti sho no mo no wa kwan ye na honhom no pema ne mra wo nchen de ba wo nchen a ene dia dance ye se wo ye dia asumdwe nkan.